umukozi umwe agiye mu gihugu cha Arabie Saoudite umukozi umwe wese amahera janye ni byose bikenewe byose ashika igihumbi n'amajana 4 cy'amadolari yinjira mu gihugu kumuntu mwoca muharu yamaze kwinjira
twahora tutaza amafaranga tugugwa mu gihugu tuyumvise urumva birushaho kuba bibi kuko nimba tuguzwe igihumbi n'amajana 4 hanyuma ugashutza gukorera amajana 2 kandi nubundi wewe ayo majana 2 ukora yarungika mu gihugu byose urabisoma mu gihugu inyungu zisubira kuri leta urumva nta kutubwiye imitsi gusumba kuko biteye n'isoni niho nabantu bavyiyamiriza ncenda bumva ahubwo bavyiyamiriza nubwo numva umengo nabantu ataco bashima ahubwo sanza ari bo banyabwenge
uyu mwumvise ni umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Albert Nshingiro igihe yari mu nama nshingamateka yari umutumire ariko aravuga ku kuntu abarundi kazi bagenda guca amafaranga nko kuvya barabo leta y'u Burundi umuntu wese agiye imwunguka ko canke isigirwa amafaranga igihumbi n'amajana y'amafaranga y'amadolari uyu umwe mu bariyo yaciye yishura ijambo riteye agahinda avuga ati ahubwo turanabimenye ntavyo twari tuzi byatumye aca duha ikiganiro kirambuye atubwira ibijanye nuko babayeho canke uko bumvise nuko bakiriye aya majambo umushikiranganji Albert Nshingiro yavuze kubijanye n'amafaranga umwumwe akugwa ko agiye gukora nko kuvya barabo canke n'amafaranga igihumbi n'amajana 4 y'inyungu igihugu kironka mu gihe umuntu umwe avuye mu Burundi akagenda gukora nko kuvya barabo
amahoro nyako ahumenyesha makuru Daniel Mugisha mfashe akanya ko kugira ikibazo ngize kugira ngo wewe ushobora gukora ibikaniro bikagera kure kumvizwa n'abantu benshi ushobora gukora ibiganiro byinshi kuri iki kintu nkumbure kizotebe cyumvikwe nariko ndumvise amakuru aca kuri radio idakorera mu Burundi yitwa RPA cyangwa abanyagihugu numva bageze ku mwanya aho baha ijambo ujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu apfuga asigura ku kibazo cy'abarundi bajya gukorera hanze yagarutse ku bagenda gukorera mu bihugu by'abarabu n'ibyo numvise yigana ukuntu ari ibintu byiza cyane biriko biratuma u Burundi bugira amafaranga urumva ngo birinjiriza igihugu urumva ivyo byari byiza arasigura yuko umukozi umwe agiye amahera yinjira mu gihugu avuye iyo umukozi agiye arungitswe ari igihumbi n'amajana 4 y'amadolari aravuga yuko ayo mahera atari make afatiye no kubitigira ibiba bimaze kugenda urumva bumvirije amakuru bose uko yabisiguye barabyumvise singombye kubigaruka ko mwido nido ry'ukuntu yabisiguye ariko njye ngomba guhagarara kuri iki kintu cy'amafaranga mu ijambo rimwe aguga umukozi igihumbi n'amajana 4 ni byiza rero twe turasaba leta nigabanye amafaranga kugira ngo imenye inyungu zugiye gukoresha ingufu ziwe n'inyungu z'umuryango wiwe leta ntiyikunde cyane gusumbya abanyagihugu sivyo dukundane twese twebwe abanyagihugu dukunde leta na leta nayo dukunde twese tubone ati ahasino bampombye nahasino bampombye ahasino bandenganije leta yanje na leta yanje nayo ntiyo bindenganije turasaba rero duti abantu bose bari mu system yo kugenda gukora nk'ubwo buryo ko dusaba leta ko yogabanya aya mafaranga iki gihumbi n'amajana 4 cinjira muri leta ni kinini turavye amafaranga umukozi akorera amajana 2 y'amadolari ubwo rero twe twasaba yuko basi leta niyakire igihumbi n'amajana 2 ayandi majana 2 iyongeze kugashahara k'umukozi nimbi bihugu vyakira abakozi vyararaheye titwe kumushahara w'umukozi ntituduza basi leta yo niduza umushahara w'umukozi kugira ngo umukozi nawe erega ayo mahera y'amajana abiri y'amadolari n'amafaranga make nta n'ikintu kiboneka baranguye nta kintu kiboneka baranguye uravye agaciro k'ibintu byose ubunye ukuntu biba bihagaze ku masoko rero twe icyo dusaba nuko leta yogabanya amafaranga yakira ku mukozi kugira iyaheko umukozi batora amajana abiri bayongerereza umukozi cyanke amajana atatu kugira umukozi nawe yumve ko akunzwe ku mpande zose ashigikiwe nuko icyo kintu turagisaba nyakuba umumenyesha makuru n'abandi bose bari mwiyo sisiteme bashobora kumva icyumviro cyanje babishigikire mwese mubishigikire hanyuma leta nayo izogeraho ibyumve ego kuko aya mafaranga ni make cyane amajana abiri waguzwa igihumbi n'amajana ane nukuri mugerageze mwese muvyumve ibi bintu niki nukurya inguvu umuntu nuko nyine abantu tuba tusagira iyo tuja tuba tusagira icyo dukora n'andi nukurya inguvu umuntu kuko ubuzi bwo mu barabu buragoye akazi ko mu nzu niko kazi kabaho kagoye ntugira isaha yo kubyuka ntugira isaha yo kuryama icyo kintu mwumva yuko ari ikintu kiremereye ni ikintu kiremereye kwikorera ibikorwa byose byo mu iyo nzu bikajya ku mutwe wawe ni ikintu kiremereye rero wewe emera uremegwe nako kazi urimo mugabo uvuga ati utwondonka n'utuntu tugize iki dufise icyo dushobora kumarira kibone kurumva nk'ubu umukozi bamwongeje bakamuhemba ayo madorari amajana ane byaba ari ibintu byiza canke arenga yoruha afise umunezero avuga ati aya mahera ndayashima akagaruka agashimira igihugu ciwe cabimufashijemo kugira agashahara kiwe kimufashe kaduge agashimira ico gihugu camuhaye ako kazi umuntu agaca abahanezerewe aya majana abiri nuko buriyo tujya nta muntu n'umwe ayishimiye
n'igihumbi n'amajana ane ugiye gukorera amajana abiri ku kwezi ku kwezi wumva uzokwiza yo umubosi yakuguze uko z'amezi indwi aho urantahura none ubu leta igabanije ico gihumbi n'amajana ane kugira umukozi ahembwa abiri adugirize umushahara ahembwe ane canke atanu canke n'atatu ni make ndabizi ko aje rimwe erega leta kubera ko baba ari abantu bagiye ari benshi bakagenda mu bihe bitandukanye niyo yotora amajana atanu atanu mahera yokwira
erega burya ni kubera abo tubwira baba batumva n'andi iyo baba bari babandi bokumva bakemera impanuro aha aboca bavugana najya amashyirahamwe nyine abaha amafaranga y'abakozi bajya ajya amashyirahamwe nayo atanga amafaranga y'abakozi agaca avugana n'amashyirahamwe y'ino bakajya rero babihindura bakavuga bati ku mafaranga mutanga y'ino y'abakozi twagabanije muzoze muratanga yangana uko kugira ayasigaye agende ku mushahara w'umukozi none ivyo binaniranye kumvikana gute
murumva yuko inyuma y'ijambo ry'umushikiranganji Albert Shingiro umwe mubariyo uyu mufasoni abivuze neza cyane mbere je ntacho ndenza ko wowe wagize nico yisabira leta je kumburiraza kugira icyo nshikirije mu kanya nagomba mbanze ndabareke duhijambo umushikiranganji Albert Shingiro abisobanure neza uko imigenderanire yaba basavye abakozi n'abababaha n'amasezerano bakorana uko bikogwa niyaheza ndaza nibariza ibibazo aba bari nko kuvya abarabu biza bivuye mu kiganiro uyu mushikiranganji azo batanze
kubijanye n'abarundi tumaze iminsi turungika mu bihugu by'abarabu na cyane cyane igihugu cya Arabie Saoudite bagiye kwisumamo muri mwe ramye mvuga nyine byo gupagasa murazi yuko imbere ko dushira ayo masezerano y'abarundi ajya gupagasa mu bihugu by'abarabu benshi bagenda bitazwi baciye mu nzira zitazwi bagenda badakingiriwe imbere y'amategeko badakingiriwe mu bijanye n'iby'akazi icyo bita protection sociale cyangwa bagenda badakingiriwe mu bijanye n'amategeko protection legale hamwe banashaka no gukingira uburyo baba baronse muri icyo gihugu ngo bashobore kuburungika iwabo atangorane zigiyemo niho rero twavuye dushyiraho amasezerano twumvikana n'icyo gihugu kugira baze baragenda bizwi nababwira yuko imbere yuko dushyiraho amasezerano hariyo abarundi bashika 670,000 bagiye mu gifuri bitazwe ubu rero abo twe turabwizwe bice mu mategeko bararenga gatonya 300,000 twatakuruka ba mbere tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu ubu rero bamaze kurenga 300,000 umugambi wari uhari ni umugambi wo kuzorungika abashika 75,000 nko mu myaka 2 canke 4 uwo mugambi uriho twibaza yuko bukebuke bazogenda kandi muri rusangi migenda neza harashobora gushika umwe canke uyu ashobora ingorane n'umukoresha mugabe ivyo bishikira bose natwege mu mihana yacu abakozi bagiye bakoze mu nzu si bose babayeho neze bashika uyu canke uyu yakagira ingorane ntibamuhembe bakamukubita bagira kini kini mugabe wishitse hariya tureza tugacya tubatahukana kugira ntibagire ingorane zikomuga muri rusangi nka 99% bakora neza atangwa yandi afisa bajya mu mvusa ngari umwe canke babiri bashira ku buhinga gukana bumenyi ugasanga bashizeho video hati imyaka 5 yarabaye kugira ngo kumbure bashobore kuburiza bashobore kugira ngo abarunde ko barajayo bagire ubwo yabo kujayo canke umugambi bashobore kubonona ntubandanye nkuko wateguwe aho nyene no muhumuriza hari amahera menshi amaze kwinjira mu gihugu iyo umukozi umwe agiye mu gihugu cha Arabie Saoudite umukozi umwe wese amahera ajanye ni byose bikenewe byose ashika $1,400 cy'amadolari yinjira mu gihugu k'umuntu mwoca muharo yamaze kwinjira muga murayo hariho amwe kumbure asohoka nkayo kurondera ama visa asohoka hanze ko tuzirondera visa muri Tanzania ntibaruguru buserukizi ngaha hari amahera abantu barungika nyene abarundi baba baje gukora hanze mahanga nawe nyene tubasaba kuboshira muri leta na mahera menshi cyane nk'uko umuntu cyo kwita agence imwe ibanza gushira muri banke centrale amahera ngana n'ibihumbi n'imiliyoni ijana y'amarundi aho no kuvuga kuronka uruhusha rwo kurika abantu hanze hamwe n'amahera ashika $50,000,000 yo kugira ngo intega kazoza ku buryo umurundi yogira ingorane hirya no hino aho yagiye duce dukura muri ayo mahera nyine dushobore kumutahukana ata mahera ya leta akoze mu ncamake rero niko bigenda neza turiko turagiranira n'ibiganiro n'ibindi bihugu n'ibindi kugira tugishyireho amategeko nka bene ayo hariho igihugu cya Omani Qatar twarahejeje hariho igihugu cya Jordani hari ibihugu byinshi turiko turakoranira amasezerano nka bene ayo kugira ngo urwaruka rudafise akazi rushobore kuja kwisumamo hanze kuko gushika ubu biragoye kugira ngo 65% duje kubaronkera akazi mu gihugu iwacu no byishuri uko icyo kibazo
wewe nk'umwe mu barundi kazi n'abarundi bagiye amahigwe yo kugenda mu bihugu by'Abarabu Saudi Arabia canke Omania Qatar canke Dubai na Kuwait na handi tumaze kumva umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu w'u Burundi Albert Nshingiro avuga yuko hari amafaranga atangwa ku murundi umwe arungitswe mu bihugu by'Abarabu yavuze ko amaze kurungikwa benshi cyane abarenga nk'3,000 avuga yuko kandi hariho benshi bagiye kuzorungikwa igikomeye cyane yavuze yuko umuntu umwe wenyine yarungitswe mu bihugu by'Abarabu igihugu cy'u Burundi gisigigwa amafaranga angana n'amadolari 1,400 ku bwawe nk'umwe mu bariyo iyi ngingo ukimara kuyumva uwabyakiriye gute aya makuru ukimara kuyumva wayakiriye gute woba waruzi yuko aya mafaranga ariyo asigwa mu Burundi ku muntu umwe muri mwebwe arungitswe mu bihugu by'Abarabu ndasabye mutwishure
amafaranga twari tubizi ko atangwa ariko twari tuyazi gitigiri kuyamenya rero gitigiri twabyakiranye mu babaro kuko bo batoye amategeko y'inyungu zabo atanyungu nimwe y'umukozi irimwo kuko ntushobora kumbwira yuko icyo gitigiri twumvise gishobora kwinjira ku muntu umwe muri leta ariko umushahara w'umukozi ukaguma hahandi ntuduge. Bari gufata baka nimba iki gihugu cyase kuduza umushahara w'umukozi, bobo bari kuraba bakavuga ati none amajana abiri umukozi ahembwa amufashije iki mu muryango, wewe uri kurahembwa idolari majana abiri, urakora amadepanse yose y'umuryango. Si nivyo gusa, kuko nta muntu yo kuri ndege agiye kurondera amadepanse y'umuryango gusa, oya ni muri ya ntumbero yo kugira wa wundi adafise haba haronke, wa wundi adafise itongo arironke. Mbese none izi dolari majana abiri zovamo depanse z'umuryango wo kwigisha abana n'ibindi byose, haraza amagwara abantu bakavuzwa, kwambara, gufungura no kwiga. Koko izi dolari majana abiri izi zobikora? Zikongera zikarondera hahandi umuntu atagira haba, akaronderaho aba akagura na nyatongo tena mu myaka ibiri. Rero bari kuvuga bati ibi bihugu bishaka abakozi ni biduze umushahara w'umukozi byanse, bagaca bavuga bati mu ntumbero yo kugira tworoheze umukozi nawe yiyumve, ntitumurenganye nawe ntaturenganye, reka basi twe kuri iki 1,400 dutere ko twakiri cyabiri umukozi nawe duce tumuhereza aya yandi majana abiri, wewe aronka amajana ane cyanke barenze ko mu ntumbero yo kugira ngo ntibarye imitsi abantu. Ariko rero nimba babigize uko, urabona ko bashatse inyungu zabo, si inyungu z'umukozi. Ibyo rero n'akababaro ka cyane, kuko umwana w'igihugu ariko aragenda gukoresha ingufu nyinshi nk'uko, agacaronka amafaranga make nk'uko, ariko leta yamurungitse igacironka amafaranga menshi nk'uko, kandi byose bigaruka ku nyungu za leta, kuko izi dolari majana abiri umuntu azirungitse mu Burundi arakora ya madepase yose, amafaranga aguma yinjira mu gihugu nyene. Rero leta irakwiye kwikubita gashi, yari ikwiye kwikubita gashi, ni kubera nyine aya mategeko bayatoye atanu umwe mu bakozi ahari. Ibi bintu ntibyari kwemerwa ko umukozi ahembwa amajana abiri yaguzwe 1,400. Oya, rero turasaba ko ibi bintu busubira akazicarira, bakareka kwikunda cyane, bakakira amahera amwe kuri ayo basigarana ku mukozi bamurungitse, bakayashyira ku mushahara w'umukozi, bagasubira bakicara. Najya amashyirahamwe nyine bakavuga bati ubu mwahora muduhereza 1,400, murashobora kuzoduha icabiri, hanyuma ayo nayo asigaye azoca ajya ku mushahara w'umukozi. Niho baba bagire neza aba bana b'igihugu bagenda kuruha, kuko akazi ko mu nzu karagoye, kwikorera ibikorwa byose byo mu iyo nzu n'akazi kagoye cyane ku isi nzima. Akazi ko mu nzu niko kazi ka mbere kabaho kagoye kandi kenshi. Rero boraba bakareka kwikunda cyane, bakamwongereza umushahara, kuko tubyumvise ayo mahera ni menshi. Burya leta niyo yogabanye ikavuga ati n'abantu benshi kandi amahera yabo aza hamwe, twebwe niyo botara amajana 55 ayo mahera yogwira. Rero bari bakwiye kuraba inyungu z'umukozi barungitse, bakaraba icyazo namumarira, bakamwongeza bo bakagira ibyo baheba bakabiha umunyagihugu. Kandi iterambere rigiye ku munyagihugu, niryo terambere burya ry'igihugu. Ibyo baba bahaye umunyagihugu nabo baba babyihaye, kuko ayo mahera umunyagihugu ntahandi azoyajyana atari mu icyo gihugu nyene. Ikintu cyose yaranguze inyungu ziguma ziza hemwe ico gihugu nyene, bivuye muri amakori n'ibindi byose mucamo bibona.
Akabazo novuga ka kabiri k'amatsiko, umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Albert Nshingiro aje kuvuga yuko hariho amafaranga bano bashinga amashyirahamwe basabwa angana n'imiliyoni 100 amafaranga y'amarundi n'imiliyoni 50 nimbaruko yabivuze. Ati izi miliyoni 50 zozo rero ni nka reserve ifasha mwebwe mugende mu by'abarabu nk'iyo mugize ingorane mugashobora kugarukanwa mu Burundi. Mwico gihe rero ngo leta nteza ngo ikosome ku mufuko wayo ngo bace bakora muri ya mafaranga, hanyuma bakabarihira nimba ari bikenewe ari amatike cyangwa kubagarura mu Burundi, hanyuma mugashaka mu Burundi atangorane mugize. Byaciye bintera kwibaza rero nkawe nk'uriyo nashatse kukubaza, iyo mugize ibibazo ndazi nkubwo z'abagenzi bawe bameze kugira ingorane mu buryo nkubwo bari nko kuvy'abarabu, iyo bagize ingorane aya mafaranga arabafasha koko abafashiki mwari mubizi yuko aya mafaranga ahari ajejwe kuwafasha iyo mugize ingorane zijya duhunze kubona hari habirukanwa hariho abagwara hari nabo tumatona bafashwe n'igipolisi mu byo butandukanye bari ku ambasade batabaza bavuga yuko babuze ukuntu bagaruka mu Burundi niho nashimpera nibaza kuno kubaza wewe nk'uriyo ibitandukanye nuko mwagenda kera mwijanye ubu mukaba mugenda murungitswe na leta aya mafaranga koko arabafasha wewe nk'uriyo akarusho kariho nkuko umushikiranganje yabivuze
icya amafaranga afasha abakozi sindigera ndakibona nta numwe ndanumva ashinga intahe ati je narafashijwe mu buryo bwo kubwa amafaranga nta tandukaniro rihari kuri aba bariko bararungikwa na leta n'abaza hambere aho baca muri zanzira zitemewe barinda guca mu bindi bihugu bakabona kuzoshika iyo baca nta tandukaniro mbona inugize ikibazo ni wewe n'Imana yawe kandi urumva mumaze kuvuga ko hari abo muhora mubona bataka none wumva botaka gute kandi wumva hari ubwo bafasha bwa ayo mafaranga uwo ba yarabubonye yo bishingira intaha ariko je ntavyonzi rero tugakomeza dusaba yuko leta yukunda abanyagihugu n'abanyagihugu nabo bagakunda leta twese tugakundana tukaraba inyungu za leta na leta nayo ikaraba inyungu zacu kuko hariho n'ukuntu ushobora gushika mu nzu ukabona ko ibintu bitameze neza hanyuma wavuga ati nkeneye gusubizwa iwacu umbosa akakubwira ati urasubira iwanyu ariko wewe wirihitike turashobora kuraba itike irashobora kuba ari 2000 by'amareyari cyanke birenga uvuga idolari 500 cyanke zirenga urumva kugira wihiyo tike nuko ucuguma umukorera mpaka zo yaguhembo yagereko none wumva aho o ya mahera umushikiranganje yavuga ari karagufasha mu buhe buryo ntabirebire mfise no kivuga ko ico kuko ntare wumva ushinga intaye cyangwa ngo ndamubone ati narafashijwe mu buhe buryo abafashijwe nabo bozoza bakabishingira nta umwe wese ashingira nta yisho yabonye rero tugasaba yuko iki kintu cy'umushahara leta yogira ikigongwe ikumva impuhwe z'aba bana b'igihugu bagiye gutanga ingufu zabo ibihugu biragoye kubamo bimwe bidasanzwe rero ho bari kwihangana no kugira gute mbwa baravye abana b'igihugu bakabongereza amafaranga bakagira ayo baheba kwayo bakira kugira bayahebera umukozi nawe bamwiteho biteho umuryango wiwe nico kintu mbona gikuru je nahora numva abantu bavuga yuko biteye isoni leta iriko iragurisha abantu ataho vyakabonetse nkama nibaza ati niba abantu ataco bashima kuko jewe nabo nari vyiza ariko ngarutse kumviriza amafaranga leta yakira ku muntu umwe n'amafaranga umuntu umwe aba ari karakorera n'umuryango abafise ahubwo nciye nsanga babandi bavyiyamiriza aribo bantu baciye ubwenge ego kweri ubu sinzosubira kubabona yuko bamwe bavyiyamiriza sinzosubira kubabona yuko ari ba bantu ataco bashima baciye ubwenge aya mafaranga arateye isoni wewe uratanze umukozi baguha 1400 agiye gukora idolari 200 uzokwiza amafaranga aba bose bavyita ngo nukutugura wewe rero uzokwiza amafaranga umbosi yakuguze ari uko za mezi indwi uzi uko ushobora kuvuga ati numva ntari sawa erega hariho abantu bashikino bagatangura no kugwara bamaze gutangura kugwara ugapfa gukoranya n'umvuri nabi wasaba gutaha bakanka ti utegerezwa kubanza gukwiza amafaranga nakuguze cyanke ugakenera guhindura inzu umbosi akakubera ibamba utegerezwa kubanza gukwiza amafaranga nakuguze ubanze ukora yo mezi indwi nimba azoca aguha uruhushya rwo kugenda kuri ofisi umaze gukwiza rya mezi indwi urumva yuko bizoca bigorana rwose kuko irya myaka 2 ntacyo ntakwiyongera kuri ko ugenda nawe umaze gushaka kuri ofisi uzorindira umbosi azoza uzorindira ko bakurondera iyindi nzu amezi uzo uhamaze ntawe yazi niko ya myaka 2 iguma igenda iva kameza iva kavaho yegereza kugira ihere usanga usubiye mu Burundi ata kintu na kimwe wagize ute eka nyene waje kuraba amatara umva rero ibyo ni ibintu bitaryoshye rwose ariko bihindutse byo baramahoro cyane
turabandanya dusaba abashinga amateka ko tugeze ibibazo byacu imbere kuko nibo jwi ry'umunyagihugu
abatari bake murazi ingorane abantu bagenda nko kuvya abarabu cyane cyane abafasoni bagirirayo kwibwa amafaranga gutotezwa mu nzira izina ziriya kwimwa kwanka guhembwa n'ibindi byago bahura rimwe na rimwe no gutaha bikabananira canke bikabagora hari igisumba byose rero iyo bagiye kuri ambasade y'u Burundi kuyitura naho nyine bahura n'ibindi byago kuko udafise amafaranga yo kuriha kugira ngo bamutaburire tike y'indege ahaguma igihe kinini ugasanga ahura n'ibyago bitandukanye bino rero nubuhamye tumaze kuronka duhabwa n'abarundi kazi barimo kuvya barabavuga bati je narashatse gutaha bigenda uko n'uko mpora muvyumva hari nabo dutabariza ariko kandi turanashima kuko hari abo dutabariza tukabona babageze ko kubafasha mugabo biba byarinze kuba ibintu birebire cyane hano rero nshatse kuvuga iki kubera ko uyu asanzwe ariyo yavuze yuko ubufasha batabona nkuko umushikiranganje abivuga bisobanura yuko hano n'ubundi haracyari hagahaze mu gutunganiriza aba bagenda ngo vy'abarabu bisaba ko leta ibishyira ku murongo neza kuko nko mu minsi yahera mwarabonye hariho abagiye bagenda bakagerayo bagiye no gukora abanashaka bavuye mu Burundi bagerayo nabo nyene bagateba kuronka kazi nkiyo nyene ni fote y'aba nikosa rya babajanye kuko ntibabatunganije icyo bazo kikabakora canke barabarondereye akazi iyo nikosa rimwe abariyo ntibafatwa neza iyo nirindi kosa abatahanwa murumva ko nabo nyene bidoga ko batahanwa neza hari ikindi kintu ngomba kuvuga rero kijanye n'aya mafaranga wumva basabwa ari benshi kandi ari menshi kandi ari navyo biriko birababaza uyu umwe twashoboye kuvugana usibye ko n'abandi bashaka kuvuga nk'ibi kandi nzogerageza kurondera abatari bakeya baze barazana ibyumviro byabo twumve icyo bivuga ko mu minsi yahera narigeze kuba ikiganiro ngaha ndabari ukuntu umurundi kazi ari wagugwa amafaranga menshi gusumba abakobwa bava muri Bangladesh n'abava muri Philippines abava muri Bangladesh n'aba Philippines n'abantu n'abazungu baza kumera nk'abarabu iyo bagiye gukorayo bobo hari ukuntu ngo bahembwa bagugwa amafaranga make hari iwabo hariya bagaca bahembwa amafaranga menshi umushahara bakorera hariya n'umushahara mwinshi gusumba uwo abarundi bica bituma abarundi bate bakoronka kazi aba Bangladesh n'aba Philippines bakaronka kazi imbere yabo kubera ko barabagura cyane kubera ko babagura make umushahara bakorera nubwo uba ari mwinshi urumva babukorera bamaze kuhagera babona ibyo bakora bakorera bitandukanye no kugura umuntu utazi utaranabona ukamugura menshi byari byiza rero yuko je nk'igisabo cha nk'imbono yanje ko bagura make abo mu Burundi botanga amafaranga makeya bokumvikana bagatanga amafaranga nk'igihumbi hanyuma ayo majanane ikazo binyungu y'umukozi agiye gukorayo niko n'uyu mukozi yavuze asanzwe ariyo kuko leta birumvikana ko ishaka inyungu amafaranga menshi hanyuma bikadindiza abakozi hariho n'umwe mu bajana abantu hariya twigeze kuvugana nabambwira ko afite ingorane zo kuronka amaviza kubera intambamye nk'izi nyene mu byo yambwiye birafite isano n'ibi sinurinda kubiva hasi gundo bishike hejuru kuko nibirebire ariko birafitanye ingorane n'ibi igiciro amafaranga leta isaba niyatuma abakozi abarundi batagurishwa cyane mvuze kugurishwa sinzi ko ntawure neza si kugurisha kujya bagurisha ikintu nyene mugabo ni sinova ko ari gukotesha mvuge ko ari gukotesha niyo yatuma amafaranga basabwa menshi niyo atuma batabakotesha cyane, kuko baraza baravuga ati ubu naka nanaka namushimye n'ubune nakanaka bandungikire, kuko barungika amafoto na pasiporo bakavuga ati uyu mumpe n'uyu mumpe n'uyu mumpe bagashima, hanyuma kontara basinyiraniye y'imyaka iheze bagaca bagaruka mu Burundi bakabarungika. So nzogaruka byimbitse dutange umuco canke dusabe, kuko mu minsi yahera twarabonye mu masosiyete mu Burundi nk'amasosiyete yegamiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD y'imakamba ya Reveriano Ndikuriyo, niyo yari karananiza ibintu bimwe bimwe mu byo basaba, harimo ko ngo bokugurure banki mu Burundi amafaranga bakoreye hari akaja mu Burundi bakazohemba umukozi. Ibi byaranswe n'ibihugu by'Abarabu kubera basanze leta bigomba kununuza cyane umukozi, ni kuvuga n'aya majana abiri bumva bahembwa babikoze gutyo ntibabakiyaronka. So hariho rero intambamyi zimwe zimwe twagiye tubona zivamo aya makampuni ariko yitwa ko afasha abantu bagenda nko kuvyabara, ugasanga rondera inyungu ndende ituma abantu bagenda nko kuvyabara bobo bahomba. Tuzogaruka rero mu kiganiro, ndabibemereye ndabibemereye nzabazana n'abatumire batubwire uko ubuzima babayeho n'ukuntu byifashe hariya bitandukanye, kugira ngo mutahure kuruta. Mu kurangiza ndateye intege abajayo, ntimucike intege nubwo nyene bigoye bimwe bimwe, ariko ni kwiyungunganya bagezeyo, ntumera nk'ubutagiyeyo ntagira umuntu acamva ngo biragoye hari ingorane ngo aje kujayo. Oya, ni mwiyandikishe mwonya mwiyandikisha mugende murondere ubuzima, ubuzima buriyo numugisha numugisha, iyo bitagoranye urakora kandi ntushobora kubura icyo ukurayo. Abagezeyo baramara igihe bakubaka inzu bakagura amatongo yo kurima bakazopfa yo baramaze kwiyungunganya, ivyo kandi ni ibintu byiza cyane. Murakoze ndabashimiye, nimba mugomba ko tuganira muri nkugu vy'Abarabu mutwandikire kuri WhatsApp pe tuzokora ikiganiro nk'iki, muturungikira ama audio mutuhe ubuhamya, muduhamagare tuganire mutubwire ubuzima mubayeho, mutwandikire kuri WhatsApp utangire akamenyetso ko guteranya ushushira ko code amajana 358 46 58 31 amajana 314. Ndasubiramo please 358 46 58 30 314. Iyi sheni ni Urugendo News, ariko kuri Facebook ni Daniel Mugisha, canke ku yindi sheni Seneri Nyangamugayo cyo nitwa Daniel Mugisha. Murakoze.